Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe canke mwaramutse nti namwe bakunzi ba radio haguruka bivanye naho mu mwese aherereye kaze mukurikire amakuru twabateguriye kuri no munsi wa kane igenekerezo rya 12/0 umwaka w'2023 ari ne munezero ni jenge yanda yabashikirize fashijwe mu buhinga bw'ibyuma na Jisen Manirakiza mu nkundire mbanze ndayahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abarundi bari bakwiye kubona ko intwari ya CNDD-FDD ataneza ibashakira amaze giru nani gw'intamenwa bayitembagaze ibyo bivugwa na bamwe mu banyagihugu inyuma yo kumva amaborogo ya Kenny Claude Nduwimana aho yamiriza umugambi wo gusambura amazu yo muri zone Butere komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura ni mu gihe wo Kenny Claude Nduwimana akunze kumvikana ku majwi acisha ku mihora ngurukana bumenyi ashigikira intwara ya CNDD-FDD muri ano makuru muraza kubyumva umugambi wa PDF uranegura ingene abategetsi harimwo n'umukuru w'igihugu badasiba kuvuga ko bariko bagwiza umwimbu mu gihugu mu gihe atamwavuka izungu ukwiye uhari aho ni mu gihe no mwishyirahamwe rijejwe guhingura iyo fumbire bemera ko iyo bakora idashobora gukwira abayifuza bose navyo nyene twaye bateguriye mu ntara ya Gitega naho havugwa umusore amazindwi yose anyurujwe n'inzego z'iperereza umuryango wiwe ukaba samakenga ku mutekano wiwe bamwe mu banyagihugu bumvise ibyabaye bakabona ko mu gihe boguma bareza amaboko leta ya CNDD-FDD izo bamarira mu kuzimu bose mukanya inkuru imwe mukwayo
imuri ko murumviriza ni radio haguruka radio haguruka haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu
jewe neva ndakwemerera bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa cyenda byemera hakwi igihugu gipfa nofu hakwi igihugu gipfa nofu sinshobora kwemerera rero ko igihugu kigoma gipfa ari jewe ndagihagarariye reka mfume mpfa hanyuma mutse musigare buracisha ntabona mugabo mbona sisho akemera kugiherekeza jemuru sibikunda.
Murumva rero yuko imvugo ya President Evariste Ndayishimiye biragoye kwemera ko byukuri ibyo bari karavuga bijanye n'icyo yifuza cyangwa ingiro. Murumva yuko igihugu cy'u Burundi kiracago.
Oya, ibi bintu biteye isoni. Kubona abantu bari ko baricwa bunyamaswa, abantu bari ko baricwa n'impene. N'impene yamara n'ikizicwa nk'uko abantu bari ko baricwa. Oya, bitegeza guhagarara. Atari uko naho umugambwe CNDD-FDD utubwize ukuri. Nimba ukeneye intambara, batubwire kandi burya baca umugani mu Kirundi bati utazi umutawunyaka. Bashobora kwibaza yuko abarundi yuko ari injiji, bashobora kwibaza yuko abarundi ataco bashoboye atabyo babona, ariko babe baripanga kandi babe baritegura umwanya wariwe wese. Ntamuntu ashobora kubyihanganira ibi bintu, nta n'umwe ashobora kwihanganira bino bintu. Nibibaho rubyicanyi bw'abendanse mu Burundi biteza guhagarara, aba bantu bariko baricwa bunyamaswa biteza guhagarara, byanka byakunda. Nta muntu ashobora kubyihanganira sivupe, nta n'umwe ashobora kubyihanganira sivupe. Ibi ni sivyo, urashobora gufata umuntu naho yaba yagiye icyaha mushikize imbere y'ubutungane, ariko kizire kwihanira.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze mu kiganiro n'amenyesha makuru Postendi ku mana yaremesheje mu ntumbero yo kwerekana uko babonye ibijanye n'intwaro ibereye uko yari yifashe mu mwaka w'2022 urongoye ishyirahamwe Parseme yarashikirije ibintu bitari bike abona byerekeye ibisata bigize ubuzima bw'igihugu bikiri nyuma ugereranije n'uko byategerezwa kuba bimeze. Uno munsi tukaba tubabwira ibyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu avuga ko naho hari intambwe imaze gutegwa hasigaye kuraba ko hari ico abanyagihugu bariko barahungukira hamwe rero nibyerekeye ibihano byakuwe ku Burundi yamara ngo nibiheze bitange akarushuro ku gihugu kubera inyifato ya leta mu byerekeye intwari bereye no kugwanya igiturire ibindi byinshi kuri inkuru tubibaze Jeanette Kamikazi
nkuko yaraya bishikirije kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 11/0 umwaka w'ibihumbi 2023 mu kiganiro n'abamenyesha makuru Faustin Kumana yaremesheje mu ntumbero yo kwerekana uko babonye ibijyanye n'intwari bereye uko yari yifashe mu mwaka w'ibihumbi 2022 uwo arongoye ishyirahamwe Parseme yiyemeje guhimiriza abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashikire iterambere yamenyesheje ko ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hari intambwe imaze gutegwa ngo kubera ko umukuru w'igihugu asigaye agira ingendo mu makungu akitaba amanama mpuzamakungu yamara muri Parseme bakavuga ko navyo nyene ari kuvyitondera ngo kuko bishobora gutwara amafaranga menshi kandi ataco abanyagihugu bariko barahungukira dukurikire Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme
bijanye n'ikibazo c'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu ko dushima yuko habaye akarusho nibyo kuko burya umudiplomate wa mbere w'igihugu umukuru w'igihugu urahagurutse akagendera ibindi bivuga akaja mu manama nawe uri muri icyo gihugu urumva ishema urumva ko igihugu cawe gasigara inyuma kija mu bindi ibyo rero n'ibintu twabonye umukuru w'igihugu yaragiye inama yahuje Leta Zunze za Amerika na Afrika ndetse n'aka kanya byahuranye n'uko Burundi buramukiwe gutwara akare ka East African Community yaratinye ubundi gusura kugaruka kuri diplomasi usure regionale mugaza ko turabona ko bitegeza kuzana rero garuko n'umukuru ushaka abantu bagize ingendo nyinshi zitataka amara ziriko zirazana tarotuma biri kubirasubiza imyo ko kwitwara uburyo icyo cyose ni ikintu kiba kigaragara rizwa twavuze tuti mbega ingendo ziba zabaye nk'ijya muri etazi ni Afrika bararaba neza yuko tuzohakura inyungu bari te buvizo nyungu tuzironka kwa ajya amafaranga kije gihugu gikomeye cyambere ku isi cemereye ibihugu bya Afrika
kubwa Faustin Kumana akabandanya amenyesha ko naho Burundi buriko burakugwa kwibihano bo ntibihagije ngo kuko ukuwe kwibihano wategerezwa guca ukora n'ibindi bikogwa byo gutsimbataza intwari bereye hamwe no kugwanya igiturire ngo nta muntu rero ashobora kuguha ifashanyo yiwe mu gihe udashobora gushiraho intwari bereye ngo ngere ugwanya igiturire kongere dukurikire Faustin Kumana
amujanye na diplomasi yego ibihano byarahavuye ubundi wase kuvuga na ufasha mbwana ubundi hagaruka hahandi intwari bere n'igiturire n'ibiki bijya bitavuye mu nzira nta muntu aguhimbashanyo ibyo byamyeho no kuva kera urumva rero ukuwa ibyo bihano je ntibihagije n'ibyo rero twari tuvuga tuti nige zuba yuko mu biro by'inge ni igihe turi kurukiragwanywa none no nk'umuntu yagira guhimba ifashanyo analiza kumva ati hajya abantu bo bakozi ba leta bivya amahera barasubiza n'ubutungane ntibubarabwa urawo naga hige ubutugira mbega inzego ziriko zikora gute ni reality harya kibaza yuko ibi byo kwanga ituye n'ibiki bose abantu barabishigikiye mugabo bifata impumbero boneka
ivyo Faustin Kumana abishikirije mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yirigwa aririmba kw'amakungu yose ngo asigaye yizera Burundi ngo kuko atakintu na kimwe banegura leta y'u Burundi ngo kuko byose bimeze neza yamara naha bivuga gucyo abarundi bobo babandanya kumenyesha ko ibintu bitera biyangara mu gihugu bagafatira kubwicanye n'ibindi biranga ubutegetsi bubi biguma byigaragaza mu gihugu cy'u Burundi bamwe muri abo banyagihugu bakavuga ko ibicumuro 12 biherutse gushigwa habona na Petero Claver Ndayicariye bikoraniyemwo amabi n'amahano abarundi bagowe muri kino gihe kwari cirore ubutegetsi bwari bukwiye kwirabiramwo bugaheza bugafata ingingo yo gukinjura ngo kuko ivyo guhinduka byo ntibigishoboka
arakoze Jeanette Kamikazi kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza tukiri kuri iyo nkuru nyene y'ibyashikirijwe n'urongoye ishiye hamwe Parseme kubibazo byadutse mu bitaro Kira Hospital bigatuma umuyobozi w'ibyo bitaro Christophe Sahabo afatwa agafungwa aho amaze igihe yavundiye mu munyororo Faustin Kumana aranegura yivuye inyuma ingendo ya leta y'u Burundi yo gushyira icyo kibazo muri politike aho kurondera kumenya ukuri hamwe rero no kudafata abarundi kumwe aho bamwe bagirizwa kwiba bagasabwa gusubiza ibyo bibye ntibahanwe ariko abandi bo bibye ukabumva bavundiye mwibo Rohero akavuga ko naho atacegeranyo cize yagirizwa yasomye ngo mugihe abandi basabwa gusubiza ngo nawe nyene yari gusabwa gusubiza kuri byo rero leta irashobora kuhatakariza icizere cabagwiza tunga mva makungu bashobora kuzana imitahe yabo mu Burundi kuri kirafose ndi ku mana arongoye ishira hamwe parseme yarivugiye mu kiganiro n'amenyesha makuru
bizaye na kirahose bizaye na kirahose bimwe by'intwari mere nyine kuko kerekeswa ingorane ziba zabaye mu kugekana iza kwabaza kubona tanzego zigega ziriende panda dushora kwerekana ukuraho igana utugwaye ngisaza nyimba leta reze nyita ari nzego za leta zikaza kugira amana ari cyakabazana ama auditeur aba expert bakerekana ibintu nyine byagenze mugahirirwa muri politique bere byahirirwa muri politique we wagize ibi leta yagirize ntibwa muri politique bi bijya na leta iraba le rapport des experts bafashe professeur nzego za leta shakufate nabandi bahinga bashora kwabishoboye independent genda mu dutorize mugire audit sibyo yabijya bitrutune a rapport independent muga bijya ntibikorwa muri politique bene ibitaro bivura abantu nta politiki jabo nta politiki tumva rero nyimba n'uyu unye uyabaga amabirongo sizi bakoye baranyuruje canke ragize gute nibaza yuko araport nasomye ngo yanyuruje cyangize gute nganye batige hamba ro kumenya ukuri imba yaranyuruje n'ubundi sindi twa batashamo dafibanze subita banyuruje nk'abandi ariko barasaba gusubira nibaza yuko muri cyo gihe cyo kugwanya iturire hatabonetse n'ubu ndabisubiye inzego zizewe zufise ubuhinga n'ubumenyi kwerekana ukuri ku bintu byabaye izingwa zizoziba kandi nta umusura kukwizeye bizi ngo kubutubana tubukora kuri ama raporo umugwiza tungaje uhanu none wahanu nyimba abaserukira leta n'abantu nkata akora nayo ari ihene ni gute turunga ikintu cy'abahinga bigenga tahinga igisubizo cy'icyo tubura hagati aba mpama desinformation mwe wese ashora kubishi biyagirika abantu bagoma muri kangarate hajya no cyangwa aho hantu rero kujana y'imitahe basa ntimutugore
Mwari mwabyumvise mu ncamake abarundi bari bakwiye kubona ko intwari ya CNDD-FDD ataneza ibashakira maze bagira urunani rw'intamenwa bayitembagaze ibyo bivugwa na bamwe mu banyagihugu inyuma yo kumva amaborogo ya Kenny Claude Nduwimana aho yiyamiriza umugambi wo gusambura amazu yo muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura kubwo abanyagihugu ubu ngo biramaze kugaragara ko intwari ya CNDD-FDD itaraba ubwoko cyangwa mugange narijya muri abo banyabuterere bariko barangazwa hagwiriyemo abayoboke biyo ntwaro nyene inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima
igitondo cyo ku munsi wa mbere w'iyindwi turimwo nticabaye igisanzwe kuri imwe mu miryango yo muri selule ya gatatu quartier na zone Buterere muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura ni nyuma yaho abanyagihugu bagiye babona imashini irungitswe na meri ya Bujumbura itanguye gusambura amazu bamaze imyaka irenga 20 babamwo igikorwa mbere cyari gihagarikiwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jemi Hatungimana hamwe n'umushikiranganje Diodone Dukundane mu byo ajejwe harimwo inyubako muri abo banyagihugu bariko baragomba komogwa mu matongo yabo rero byahavuye bimenyekana ko harimwo Kenny Claude Nduwimana nk'uko bigaragarira ku iresi yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi Kenny Claude Nduwimana aka vuga ko bitumvikana ingene batawe mwibarabara kandi ari amatongo bahawe na leta bakaba bayafitiye n'impapuro zisabwa
ko turi mu wabaro numunsi kubona twaguza amatongo leta igadusinye kuva ku batwara makariti gushika ku kumere de la vie amakori bakadutoza amahera begeranya buri mwaka ntibigeze batumenyesha ngo abantu ni muri leta kandi noneho amatongo yose ni ya leta ni gute biyumvira kuja kutwangaza ngo nuko twase gutanga ibyo biturire abatari bake mwabikurikanye mwarumvise jo wundi munama yabereye buringa ko Jonathan Nixon mukuru gihugu yaravuze amahegitara atari make yababa majanani je bude zone yase cooperative sangu hari muri SRJ ngo bagira abadandariza imbaho umukuru w'igihugu yaciye agariko mugami nta kwangaza abantu nta no gufata abantu bateze inzara mu bateze ubukene kandi bariko barakora de zone abonye ko byanse aciye ahindukira cyaza kuzana mere dravira amuzana nga je ndavuze umubanyi wanda vize impapuro zo 90 nari mu hacye imyaka 32 hafi uno mwanya bacha vuga ngo yabo batwita cyane amategeko igihe yahubaka yarahihaye hari naba
Kenny Claude Nduwimana arongera agashikiriza ko batarota bava muri ayo matongo kuko atahandi bafise bashira abana babo akavuga mbere ko bopfuma bahasiga ubuzima
ibyo dushobora kuvyemera mu gihugu kirimo amategeko turatakambenya n'icubahiro umukuru w'igihugu mu byo barundi nadutabare adukure kano karenganyo batugufata inzu zabe n'igihugu babomore tubaze dufasha madeni nuko turahanganye ubu tutari n'abana bacu nibatwicire ntitwiteze kuhava twiteguye gupfa n'ababyeyi bacu barapfuye bazira ubusa ibyo bavyumve
abanyagihugu bumvise bakongera bakabona iyo rerese bavuga ko bitangaje kubona Kenny Claude Nduwimana atakamba ko ari mu bariko barangazwa narijya yarasanzwe akunda kurungika amajwi ayacishije ku mbuga ngurukana bumenyi ashimagiza intwaro ya SNDD FDD akaba yanavuga ko ari intwaro yaje kugarukira ubwoko bw'abahutu umviriza uno munyagihugu aba mu gisagara cha Bujumbura uko avyigana amajwi tukaba twayahinduye kumvo z'umutekano wewe
ngira ngo nta murundi numwe atobaze Kenny Claude Nduwimana abenshi bavuga yuko ari umumenyeshamakuru ahandi akumvikana ku ma audio yagenda ararungika umengo n'umunyepolitike ahengamiye cane cane ku bwoko bumwe bw'abahutu aho yagiriza abatutsi ko ari abantu babi ko ari abicanyi bakora amari y'ubwoko butandukanye twatangaye tubonye ari muri babandi babomorerwa amazu muri buterere bariko baragomba komogwa atakamba avuga yuko ubutegetsi bugira bubashire mu ibarabara ariko akibagira ivyo yari amaze iminsi avuga abushimagiza avuga ko ari intwaro nziza yaje kugarukira abahutu bari baracinyijwe bari bararenganijwe
abarundi rero bari bakwiye kubona ko intwaro ya SNDD FDD ataneza ibashakira maze bagira urunani kw'inamenwa bayitembagaze ku bwabo banyagihugu ubu ngo biramaze kugaragara ko intwaro ya SNDD FDD itaraba ubwoko canke umugambwe narijya muri abo banyabuterere bariko barangazwa hari kwiriyemwo abayoboke biyo ntwaro nyene
twebwe rero nk'abanyagihugu twumvise ivyo bintu tubona yuko intwaro ya SNDD FDD ata bwoko na bumwe iriko irakingira n'ikimenyamenya abo bantu bo muri zone ya buterere bariko baragomba gutotezwa bariko baromogwa basamburirwa amazu abenshi n'abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi SNDD FDD ahubwo abarundi bari bakwiye kujijuka bakajya hamwe batarazi ubwoko bucanke buriya bakabona ko ataneza iyi ntwaro ibashakira maze bagira urunani rw'intamenwa ayitembagaze kuko itahavuye ibara riragwa izosiga amarira menshi mu bantu
aha mukamenya ko umushikiranganje Diodone Dukundane ajejwe ivy'inyubako yari yagendeye ico kibanza ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze uwo mutegetsi akaba yashikirije ko amazu yaho muri serire ya gatatu muri zone buterere yose agiye gusamburwa mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu baba muri ako gace
Dondo jemba z'umutima urakenuye mu gihe abategetsi harimo n'umukuru w'igihugu badasiba kuvuga ko bariko bagwiza umwimbu mu gihugu mu mugambwe ya PDR hoho abona kivyo bivugwa bishobora guherera mu majambo gusa abanyagihugu ngo ntibokwitega umwimbu mu gihe ishyirahamwe FOMI rihingura umwavu riherutse kumenyesha ku mwavu utarashika kandi gihe cyo kuwukoresha kiriko kirahera nayo ko bavuga ko ikibazo franga y'agaciro kizokemugwa n'umwimbu uvuye mu banyagihugu ngo n'uguhuguza kuko abanyagihugu naho bogwiza umwimbu bagwiza ibyo bashobora gufungura leta myabuna ngo ninagura imigambi mikuru mikuru harimo guha agaciro ibitegwa njabukamazi kuko arivyo bishobora kuzana ayo mafaranga y'agaciro ibindi kuri no nkuru tubibaze Abraham Iteriteka
Ijyano hino mu gihugu abategetsi bahonye cyane mu majambo bashikiriza ku munsi no mu bikorane byirirwa byatunganywa na leta y'u Burundi akindi kivugwa nabo bategetse tari kumenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose ngo kugira bagwize umwimbo mu gihugu yamara abanyagihugu bakarindira amaso agahera mu kirere umugambo ya FDR bakavunira kagwa abanyagihugu ko batokwitega umwimbo mu gishyiramwe FOMI ihungura umwavu riherutse kumenyesha ko umwavu utarashya kandi igihe cyo kuwukoresha kiriko kirahera bwabo ibyo bibirwa bishobora guhera mu majambo gusa dukuri ke Gabriel banza bitonde arongoye umugambo ya PDR
etwe umugambo ya PDR turafise impungenge yuko mwirima mwimbo umuceri ushobora kutaba mwishi cyane ibyo bifatiye kuberako mwishiramwe ifomi baraye bamenyeshije ko ifumbire totahaza itarashikirikiraza kandi mu gihe abarinyi benshi n'umukeye yacimbo iyo fumbire ihiye turimo yarigeze gukoreshwa ibyo rero turafise impungenge yuko bishobora kuzotuma umwimbo utagenda neza ariko kandi twaradutangaye kumva yuko n'ubundi ifomi isanzwe ikoresha umwavu igura hanze kandi kabisanzwe ikenye amafaranga mva makungu ibi rero notwe mu gambo ya PD tuna yuko bikigoye ko twatuzi yuko ifumbire nyinshi kogwa ikorerwa nga kuko ari babugiye ko abantu bayizana bayikuye hanze na rero sa yuko buca bareka rero abanyamitahe bose bikeneye kujya kwirangura ifumbire nkuko byahora kera mbere muradi ko kera ko mabotike yose wasanga ifumbire ihari kubyo uko nabafise imirimo yo mu gikoni kakanwa ko mu gikoni bashobora kujya ku botike kugura ifumbire bagafumbiza nimba renga renga ramashu bitagorana ako abantu babuhera mu kumugongo kwishira hamwe rimwe kandi na kera byarashobora kwifumbira
uko bikunda kumvikana mu byo bategetsi bashikiriza abategetsi baravuga kandi ko ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kimaze igihe gihanze igihugu cy'u Burundi ukizokemurwa n'umwimbo uvuye mu banyagihugu bakavuga ko ari uguhuguza ngo kuko abanyagihugu naho bogwiza umwimbo bagwiza ibyo bashobora gufungura ibiharage imyumbati n'ibindi biterwa ngo leta nyabuna uninagura imigambi mikuru mikuru harimo guha agaciro biterwa njya bukamazi ngo kuko aribyo bishobora kuzana ayo mafaranga y'agaciro nkuko bisigurwa na Gabriel Rangabitonde arongo mugambi apedere
ikindi kumbe kuvuga kuri byo nuko uno munsi mu Burundi biriko ragara ko twadashe amafaranga mva makungu abunze tugatangaza rero imvugo kumbure zimwe zimwe z'abategetsi twatangaza ko mu minsi iheze umushikiranganji w'ikigaga cya leta yabwiye abenegihugu bo mu cankuzo ko atahande amafaranga mva makungu ashobora kupata ari uko bagwije umwimbo aha rero mugambwe ya PD tukibaza duti mbega umwenegihugu ko agwije umwimbo agwiza ibiharage akagwiza ibigori akagwiza ibiraya akagwiza inyumbati none ibyo birashaka kuzofasha igihugu kuronka amafaranga mva makungu aha rero tubona yuko bwa mbere abarongora igihugu bamenya ko abanyagihugu batwara batoye tukabahereza ingufu zose zo mu gihugu z'umutekano amafaranga n'ubushobozi ni kugira ngo biyige imigambi mikuru mikuru yotuma abarundi batera imbere muri ibyo rero twe natwashaka kumesha yuko ntahanda amafaranga mva makungu ashobora kuva atari uko leta izana imigambi ikomakomeye muri ibyo rero nuko nk'ibidandazwa ibyo bitegwa njya bukamazi byose bira guhabwa agaciro ikawa icyayi ipampa ibivi kigazi eka ndetse hani gitegwa abanigiye mu menshi yitwa stevia naje nyine kirashobora gukorwa ku buryo cyoteza imbere amafaranga mva makungu
wamenya ko ibyo byose bivugwa byo kugwiza umwembu bije mu gihe abarundi batabona kazoza kabo muri kino gihe kuko abajyanye batamenya ko bazoramuka mbere n'abaramutse batamenya ko birirwa biturutse ku bukene n'inzara byugarije igihugu cy'u Burundi bamwe muri abo banyagihugu bakaba basigaye bavuga ko ibivugwa n'abategetsi b'u Burundi ataho bitandukaniye no gukindaga hamwe no gukora ku itama abanyagihugu bigorewe kandi batabona n'inzira y'urukiza rwo kuva mu bukene barimo
tumushimire na Abraham iteriteka tukiri kuri iyo nkuru nyene Gabriel banza witonde arongoye umugambwe ya PDR asaba leta y'u Burundi gushira ingufu mu kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu kugira mu Burundi hasubire kuboneka imfashanyo nyinshi zoheza zigasahiriza igihugu hamwe rero no kunagura amashirahamwe atari make yugaye n'andi yahombye yo mu gihugu ngiyo niyo nzira yonyene yo gukemura ikibazo cy'ibura ry'amafaranga y'agaciro kiro mu gihugu twumvize Gabriel banza witonde arongoye umugambwe ya PDR
ubu kandi kindi gisaba nuko leta yosorogera imigenderanire myiza n'amakungu kugira Burundi ushobore gufashwa kugira ngo Burundi usubire kuronka ifashanye mva makungu kugira Burundi baturure bavu ibiretwe twe n'ibyo tubona yuko byofasha ariko kandi leta irashobora Burundi mugambi yuko yonagura amashira hamwe ya leta yahombye kandi cyateda gusahiriza ari mu bwo bwa Burundi kwadusa amashira hamwe menshi hari nk'ishira mu gya leta nationale ryakora mata hari nk'ishira mu sipo byakora ibintu by'indagara nibaza ko indagara zakugwa zashobora gushokwa hanze ko yaza badateguwe neza hari ishyirahamwe za hindu buzakora amasabune hariho verundi zakora ibirahuri hariho nk'ama imprimeri inabu turafite nka imprimeri pepe n'amashyirahamwe menshi cyane uno munsi yonagurwa kugira ashobore kuzana amafaranga mva makungu ariko rani kindi gikomeye cyane murazi gikijanye n'indege indege yarinjiza amafaranga mu Burundi none umunsi ishiramwe gitirwa indege Burundi Airlines ikaba ifite abakozi bahemba mugata amafaranga yinjiza mumba biba bimatsiki nje tumutsaho ikore niyo migambi mikuru mikuru kuzana indege kunagura amashiramwe ya Otraco agashobora gufasha ikambere n'ubudege bwokora hagati mu gihugu iyo niyo migambi mikuru mikuru gusaba ko leta yo kunyumvira kugira ngo itezure bene gihugu naye amafaranga mba makungu aboneke gusumba gusaba abanyagihugu bagwiza umwimbu kandi bazikuma imbu gwizwa bene gihugu ata amafaranga gakiro cyangwa mba makungu ashobora kwinjiza.
Naho bamwe mu banyagihugu bashima ivyashikirijwe n'urongoye umugambwe ya PDR harimwo abamenyesha k'ivyo vyifuzo vyiwe hamwe n'ivyo asaba leta y'u Burundi ngo atahantu na hamwe bizoshika ngo kuko bimaze kugaragara ko leta y'u Burundi ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD itararwa ishinga no guteza imbere igihugu ngo ahubwo irarwa ishinga no gusahura hamwe no kunyonora amatungo y'igihugu gusa yamara ngo burira ntibugera ku mpeshi abanyagihugu bazo otinda batorere inyishu y'ingene igihugu cyokira dusema ubuhinga bw'ibyuma batumirira amate duce tubandanya n'amakuru twabateguriye kuri radio Haguruka.
Haguruka Barundi humuragi ugucatuvyaye muvyeyi wa twese abatoteze ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvye n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushira imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza.
Agateka k'impunzi ziba zihungutse mu gihugu cy'u Burundi kabandanya guhungabana bikomeye bamwe bafatwa nk'abansi b'igihugu. Umugabo witwa Nahazwe Claude arafungiwe mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge inyuma yo guhunguka ava mu gihugu cya Tanzania aho yari yahungiye intureka zo mu mwaka w'2015. Uwo mugabo akaba yafashwe n'abakozi b'iperereza mu ntara ya Makamba bamwagiriza kuba mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunzi no kuba yagiye mu Kiroberi muri Tanzania. Abanyagihugu basaba izo mpunzi kutumvira akarimi gasosa k'abategetsi ba CNDD-FDD bareke kwihutira guhunguka ngo kuko abicanyi baracari babandi mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Vyinshi twabiteguriwe na King Blaise Iranzi.
Inyuma y'intureka zo mu mwaka w'2015 zaturutse ku njyane za politike ku kiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza niho uwo mugabo Nininahazwe Claude yavukiye mu ntara ya Gitega yafata ingingo yo guhunga igihugu. Icyo gihe akaba yari yahungiye mu gihugu kibanyi cya Tanzania mu ikambi y'impunzi ya Mutendeli. Mu nyuma mu mpera z'umwaka w'2021 Claude yarafashe ingingo yo guhunguka acaja kuba muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Ariko nk'uko amakuru adushikira abivuga, Claude yoba yagumye atunzwe cyane n'ugwaruka rw'imbonerakure nubwo wewe atigeze abimenya. Haciye iminsi rero Claude Nininahazwe ahagaritswe n'utwara iperereza mu ntara ya Makamba amufatiye ku isoko yaho mu Mabanda. Mu kumufata akaba yafatikanije n'utwara igipolisi aho i Makamba yitwa Manariyo Emmanuel. Agifatwa nk'uko twabiyagiwe n'abaduhaye amakuru Claude yabwiwe ko yagize uruhara mu biyamirije ikiringo cha gatatu cha Nkurunziza kandi ko yari yaciye aja mu migwi y'abagwanyi mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Ibiheza bigatangaza cyane abanyagihugu baho imakamba mu kwibaza nimba muri Tanzania hariyo nyamigwi y'abagwanyi. Kuva rero afatwa, Claude yaciye aja gufungirwa mu ibohero rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge aho ariko aravundira kuko nkuko amasoko yacu abivuga kuva ashikanwa aho muri iryo bohero ntarigera aburanishwa n'umunsi n'umwe. Abanyagihugu rero baratangazwa n'imvugo za leta ya SNDFDD zo kwama babesha abarundi bahunze ngo nibahunguke babemeza ko umutekano ari umusesekara mu gihugu cy'u Burundi kandi nya leta nyene ariyo ikigaruka kubahohotera no kubagandagura. Abo banyagihugu bagatera kamo izo mpunzi kutumviriza ako karimi gasosa kabo bategetsi ngo bahave bihutira guhunguka mu gihe abicanyi babangaje aribo bakiri ku butegetsi.
Urakoze nawe Kingi Blaze Irandi. Kuri ibyo bijanye n'izo mpunzi zihunguka zigataza zitotezwa, bamwe muri zo bakicwa abandi bagafungwa. Impunzi ziri mu gihugu cha Tanzania aho uwo mugenzi wazo ni Nazwe Claude yari yahungiye ziratangara cyane kubona zama zisunikwa ku nguvu ngo zitahe mu gihe uhungutse wese atagandaguwe acafungwa. Izo mpunzi zikabona ko leta ya SNDFDD ishaka ko abahunze bahunguka kugira ngo ibice abandi nabo ibafunge nk'ukiri kirabikora. Izo mpunzi rero muri rusange zigatera kamo abandi iyo bahungiye hose kutita ku isongoye ngo zihunguke mu gihugu cy'u Burundi kuko bafatwa nk'abansi b'igihugu. Nayo ishyirahamwe mpuzamakungu HCR risabwa gutahuza leta ya Tanzania k'impunzi zitegerezwa kubahirizwa mu gateka kazo. Dutega amatwi umwe muri izo mpunzi aravyigana.
Twebwe impunzi zahungiye muri Tanzania turatangazwa n'ukuntu baguma batubwira ngo duhunguke kandi abantu bahungutse bagaca bafunga babagiriza ngo bapfuye mu kiroberi. Tukaba tubona yuko ari umukino wo kugira ngo dutahe baduhereze mu busho abandi babice. Tukaba dusaba impunzi yuko tutokwita kuri songoye anyege n'abahungutse baca bagiriza yuko bari mu migwi igwana. Rero tukaba dusaba na HCR gukurikirana ibikorwa bya leta ya Tanzania itoteza impunzi ngo bikunde zitahe, kaboneha yuko ari umukino bahe bakora na leta y'u Burundi kugira ngo bafate bamwe muri bo bafunge abandi babice. Rero tugasaba HCR yuko yogerageza ikumvisha leta ya Tanzania yuko impunzi zitegereza kubahirizwa mu gateka kazo.
Twamenyesha ko abakurikiranira hafi agatotezo izo mpunzi ziguma zikoregwa iyo zimaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Bavuga ko leta ya SNDFDD ikwiye kumenya ko ibyo ikorera izo mpunzi bikurikiranwa n'amakungu nayo barundi ngo nahabo ho gukomeza ibikorwa byo guhindura intwara ya SNDFDD. Mu ntara ya Gitega havugwa umusore yitwa Reverien Niyonkuru yaba ku mugwa mukuru w'iyo ntara yaburiwe irengero kuva igenekerezo rya gatanu nzera umwaka na 2023 nyuma yo kunyuruzwa n'abantu bivugwa ko bakorera iperereza aho nyine Igitega inyuma yo kumuhamagara kuri telefone. Umuryango wiwe uratabaza naye abanyagihugu bakavuga ko leta ya SNDFDD iriko yamarira ko ababo mu kubica kamwe kamwe. Ngo iyo ntwaro ikwiye kumenya ko abarundi batazoguma bareza amaboko ngo yamarire mu kuzimu. Inkuru narize mukesha Imana.
Uwo musore Reveriano niyo nkuru yarasanzwe aba aho kumugwa mukuru wa politiki Gitega muri quartier ya Mushasha. Mu kazi kiwe ka minsi yose akaba yarasanzwe akora akazi ko mu nzu y'iyandikiro rusange benshi bita secretariat public iri ngaho nyene Igitega. Amakuru twashoboye gutohoza yemeza ko ku munsi wa kane w'igenekerezo rya gatanu nzero uno mwaka wa 2023 ariho uwo musore Reveriano yanyuruzwa. Nk'uko Reveriano byahora bimugendekera mu kazi kiwe ka minsi yose iyo hari umuntu afise nk'ibyo ashaka kwandikisha yaramuhamagara kuri telefone akabimuha akabyandika. Kuri uwo munsi rero Reveriano yitabye telefone y'umuntu amubwira ko agire amuha akazi k'ivyo yandika ko yonyaruka akamusanga aho benshi bita kuri Monima. Reveriano ntiyatebye ariko amaze gushika aho kuri Monima uwaramutelefonye yamusabye kwegera ku modoka yo mu bwoko bwa Jeep yari hahagaze kubera ko uwo Reveriano atatoyagiriza. Yaregeye iyo modoka niho haca havamwo umupo polisi acha ramuchakira amwambika amapingu acha amushira mu modoka iyo modoka yaciye ivaho yihuta itumbera ibarabara rya Bujumbura gushika ubu umuryango wa Reveriano uri mu gahinda nkuko babibwiye radio Haguruka ngo baragerageje kurondera mu busho bwose ngaho mu ntara ya Gitega barabura uwo muryango ugatinya ko uwabo ashobora kugirirwa nabi cyane akagandagurwa atacu azira ubona ko yari yibaniye neza n'abandi banyagihugu bo ngaho Igitega abanyagihugu bo ngaho Igitega nabo bavuga ko baravye uko intwaro ya SNDFDD yica abanyagihugu ngo ifise umugambi wo kubamara kamwe kamwe ariko ngo iyo ntwaro irihenda kuko abarundi batazemera kurera amaboko ngo ibamarire mu kuzimu barorera
Arite mkeshimana arakoze Nchuti na mwakunzi mwese wa radio Haguruka Ni hano turangirije amakuru twa etuwa bategurie Kuru wa chumi na kabiri nzero Umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu Mwakoze cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikira Abamenyesha makuru b'uruganda rwa radio Haguruka Batororokanije ano makuru Hamwe na Jisren Mani rakiza yatumye mvuga mukanyumva Nabo nyene ndabashimiye Arine mnezero nari kuri mikro Ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza Na ubutaha
Kandi bamwe bafatanye mu ngano Menye kumwezo izo nwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama.
Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.